Kenya umutimu uragukumbuye
sinshobora kwiyumanganya umutimu uragukumbuye
mukunzi wanjye we nkwegereye umba amagambo yawe yihumure mbira kumbuye Fato kuboko nanjye